asibacele labo abazosikhonza ngenkonzo yokunikela usaqhubeka bhuti nale chorus
Usibuluke Jesu